Ki ngā take, hā, kinikina I aia nei, kua hoki mai te kapa kaipara rangatahi o Aotearoa I ngā Bahamas. O tira I te taumā hekeheke hoa whenua mā tō rātou whakatipuranga. Me te aha, kāre anō kia pēnei rawa te maha o a rātou tohu toa I roto I te tekau tau nei. No te ata nei, I taumai anō ai te kapa ki te kāinga o tira ki te papawaka rererangi o Tāmaki, ko a rātou tohu toa toru tekau mā tahi I o rātou kakī e Iriana. Hei tā Tamati Rimene-Sproat ko ngā tino whetū o tō tātou kapa, he Māori.
E tīrama mai ana te harikoa, he tohu toa te rite.
Now that I'm back, I realise how much people are proud of me and that makes myself proud of myself as well.
It just makes you feel like really happy and really proud to know that so many people are like supporting you and stuff.
Nō te ata tonu nei tau mai ai te kapa wā o te aroa ki te kāinga, whai muri ngā tau mā heke heke hoa whenua rangatahi I ngā Moutere Bahamas. I reira I eke panuku eke tangaroai, e nei kaipara Māori. I nā kua te uri o te pī hau pāua Amaya Rasmussen, I kapo ake te kaura mo te kau taka whitiwhiti, me ngā hiriwa e rua mo te kau tuarā, me te kau āpuru. Te whāinga I nā nei ko ngā tau mā heke heke hoa whenua, me ngā tau mā heke heke o te ao.
So much can happen between now and 2020 and like even next year, the Commonwealth Games, like anything could happen, so just focusing on the little things and then if it comes, it comes.
Kei te pērā hoki te aro a Shaila Waikai, I toa ia e te metara hiriwa I te papa mekemeke. Ahakoa ana tāna hoa whawhai ki e te maringa nui ki te whakahoki te metara koura ki te kāinga.
That close.
Hei tāna kua ea ōna wawata.
But like I said before, the hard way is sometimes a blessing more than a curse. And I'm glad I took it. Yeah, I'm glad I took the hard route. It's very rewarding at the end.
Mō te nuinga he hoki atu ki te kāinga mo te whakatā te mahi. He whakatikatika hoki mō ngā tau mā heke heke hoa whenua hei te tau e kainamu mai nei, anō hoki. Tamati Rimene-Sproat, te karere.